We've really enjoyed taking you on roads that almost killed you.
Yeah.
But strike with the I-teams. One of the clips will go. And that's where the need, by nature, the accommodation's not going to be as good. The roads on this team, enjoy the rest of the night. It's party from here on in.
It's a feeling that when you get back and tell them about what you want on the beach,
and I could see 100 feet down there,
we might consider it.
I'm a man of a few words. That's it. No, thanks. Thank you all very, very much.
Rotary is a great organisation.
This is your first time for the ice camp. With all the ups and downs, you have.
Thank you.
Have you enjoyed yourself, Harry?
Yeah, very much.
What have you enjoyed?
Every moment. You are doing
the
service.
I affected before I came.
What bronze device is?
Oh geez, 20 rupees for
Alex.
Alec, do like this. Alec, do like this.
Oh, holy day! Da 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 da